Death is not the end of life, it is the beginning of a new one. Tina besixhoseni sinento ethi xa ungekushiyile ngokwenyama ukhona ngokomphefumlo. Ikhona indawo esiyaziyo abantu abadala abalala khona, siyaziyo ukubana ulapho ngokusiya. Kulapho ke ndathi xa ndizithuthuzela ndilahlekelwe ngomnye wobrother bam ndisithi ithwasa lam lijike labasisinyanya sam. Ndizawucela uxolo ngoba ithetha apha kule ndawo ndikuyo kodwa ke kulapho thina sikholelwa khona njengemile apha nomusinoxolo. Ndikhulele kwikhaya lamaXhosa. Yebo, ndifuna ukuthi apha khona usiya uhleli nomdali. Uhleli nomdali wethu yena imfihlakalo. So ndithi ndandikhulula abazali. Ndisithi death is not the end of life, it is the beginning of a new one. Uyithathile abazali bam ke tata kwazi nawena ndiqala ukubona usiya ndandisithi yiamerica. Thetha noxa wam apha sisenza la i-modeling agency lakhe u-Apollo management ekhe wabizwa kwezi-modeling agency eqala izijoyo. Sisebenza abantu sithi.